bang bang, ha ho ho bang, ha ho 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 ho, bang bang, ha ho ho bang, ha ho 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 ho, bang bang.
冷たい時代なんて fake, 하도와이즈모 I took break.
苦い矢の日も辛い矢の事も
Beyond the door.